kaka ji opogo iye ni iloki neji
to mago kaka
dousie first class girigo